Masenze umzekelo ukuba mhlawumbi ukwiphulo lokuhlangula inkosazana okanye inkosana yakho kwinqaba. Ukuze ufike, kuza kufuneka uwele umlambo omkhulu. Kodwa ke akunakwazi ukudada xa uwela. Kuza kufuneka usebenzise ibhulorho. Xa kanye uza kuwela ibhulorho, udibana negongqongqo elifuna ukukunceda likuwelise. Ukuze likuncede ke eli gongqongqo, kuza kufuneka ulibhatale iponti ezimbini ezineshumi leerandi. Ngelishwa ke, akunayo le mali ifunwa ngulo mfo. Athi ke yena, awuzukwazi ukuwela le bhulorho ungayihlawulanga le mali ayifunayo. Uthe xa umxelela ukuba awunayo wena le mali ayifunayo, athi ke yena, manenze isivumelwano. Isivumelwano sesokuba uza kukunika iintluva ezimbini. Wena uza kuthi usebenzise ezi ntluva ukuphendula imibuzo aza kuthi akunike yona. Nanjengoko eli gongqongqo lisisityebi ngenxa yale mali liyifumana kule bhulorho ngokuthi liwelise abantu, umntu ngamnye uhlawula isihlanu okanye ishumi leerandi ukuze awele. Ukuba wena umnike ishumi leerandi, yena uza kukunika isihlanu serandi. Intluva yokuqala ke oyinikwa ngulo mfo ithi, eli gongqongqo linamatyala. Loo nto ithetha kuba kukho imali esebantwini abangekayihlawuli. Ewonke ke la matyala alingana namakhulu asithoba. La matyala ke ngaweshumi okanye isihlanu. Masiyibhale ke siyibonakalise. Liphinde ke eli gongqongqo likuxelele ukuba xa uwadibanisile la matyala eshumi okanye isihlanu serandi, ixabiso lawo lilingana namawaka amahlanu anamakhulu amahlanu. Masiwubhale nalo umzekelo wesibini. Isivumelwano ke sesokuba wena kufuneke ubale la matyala kwimizuzu elishumi. Kwaye ke ukuba impendulo yakho ayiyo, liza kukuphosa emlanjeni. Lilonge ke kufuneke ulixelele ukuba mangaphi na amatyala esihlanu serandi kwaye mangaphi na amatyala eshumi lerandi. Masubhale phantsi na umbuzo kwenzela sizokwazi ukukhumbula. Umbuzo ke uthi mangaphi amatyala esishumi serandi, mangaphi nawesihlanu serandi. Into yokuqala ke ekuza kufuneka uzibuze yona yeyokuba ingaba ikhona na impendulo yalo mbuzo ufunwa ngulo mfo. Kungenjalo, kuza kufuneka ugqoze nesiqu sakho engekakuphosi emlanjeni. Kodwa ke xa siyijonga, ewe, ikhona impendulo. Masiyicinge ke ngokwe-algebra. Kuza kufuneka ke sihlalutye ngonobumba esinokwazi ukwayamisa la matyala ethu eshumi lerandi nawesihlanu serandi ngawo. Masisebenzise ke unobumba u-F ukucacisa amatyala esihlanu serandi. Masiyibhale ke siyibone. Siphinde sisebenzise u-T ukucacisa amatyala eshumi erandi, nayo masiyibhale ke kuze sokwazi ukuyikhumbula. Nanjengoko ke siwabhalile ngolu hlobo lamatyala ethu, singakwazi ke ngoku ukusebenzisa ezaa nto sizixelelwe ngulo mfo, ezaa ntluva zethu zimbini, ukuze sikwazi ukuzibhala ngokwe-maths ukusombulula lo mbuzo. Xa sijonga la ntluva siyinikwe ngulaa mfo yokuqala yamakhulu asithoba, singakwazi ukuyibhala ngokwe-maths ngolu hlobo. Singayibhala ngokuthi amatyala esihlanu serandi ngu-F siwadibanise namatyala eshumi lerandi angu-T. Lilonke ke amatyala ethu singawabhala ngokuthi ngu-F simdibanise no-T. Iyonke ke le nto ilingana nalamakhulu asithoba alaa ntluva besinikwe ngulaa mfo ekuqaleni. Sibe sibhalile ke ngokulaa ntluva yethu yokuqala ngokuthi ngu-F simdibanise no-T alingane namakhulu asithoba. Makhe sijonge ke ngoku ukuba singakwazi na ukubhala le isibini intluva ngokusebenzisa kwa abanobumba bethu. Siyazi ukuba amatyala ango-F axabisa isihlanu serandi, ngoko ke singawabhala ngokuthi ngu-5F. Masiyibhale naye siyibonakalise into yoba la matyala ethu phaa kulaa ntluva yesibini ngokuthi ngu-5F. Lilonke ke impendulo ixhomekeke kweli nani lungu-5. Ukuba amatyala ethu alikhulu, loo nto ithetha ukuba ixabiso lamatyala esihlanu serandi alingana namakhulu amahlanu. Ukuba ke amatyala ethu angamakhulu amabini, loo nto ithetha ukuba amatyala ethu ixabiso lawo liwaka. Masiyibhale ke siyibonakalise. Kuyafana ke naxa sisenza kula matyala ethu eshumi lerandi. Siza kuwabhala ngokuba ngu-10t. Lilonke ke xa siwadibanisa amatyala ethu singawabiza ngokuba ngu-5t simdibanise no-10t aze alingane ke ngoku nalamawaka mahlanu anamakhulu amahlanu alaa ntluva yesibini besiyinikwe ngulo mfo. Masibhale ke siyibonakalise nayo into yokuba ngaba sikwazile ke ngoku ukuyenza i-equation yethu yesibini. Sibe ke sikwazile ngokwe-maths ukwenza i-equation ezimbini esingenokwazi ukuzihlalutya nganye nganye. Kuza kufuneka ke ezi equations zethu zimbini sizidibanise ukuze sikwazi ukufumana impendulo esinokuthi sikwazi ukufumana ukuba mangaphi na lamanani lamatyala esihlanu serandi nempendulo yokuba mangaphi na amatyala eshumi lerandi. Asizukwazi ukuyibonakalisa ke le into kule video siyenzayo ngoku. Siza kuyibonakalisa kwivideo yethu elandelayo ngokuthi sizidibanise zombini ezi equation sizenzileyo sifumane impendulo eyiyo. Sibe ke sikwazile ukusombulula umbuzo ebesiwubuzwe ligongqongqo.